hariyo ibintu abanyarwanda bariko barigira nk'umengo ntavyo babona neza ntibariko rabibonesha amaso abiri canke amaboko abiri canke amatwi abiri. Yes, mvuze gutyo nshatse kuvuga neza na neza untego gutwe uri kurankurikirana kuri Tiwa STV uri kurara bino video untego gutwe neza no munsi ndafitiye news zimeze neza kandi zitomoye nkuko nama ndabigira misi yose ni indirimbo Faible indirimbo ya Monia Flair ari kumwe na Big Fizzo. Ni indirimbo yitwa Faible. Ni indirimbo iri kiravugisha abarundi benshi mu gisagara cya Bujumbura aho nca hose nguma numva Faible iriko iravuga cyane. Sivyo? Ni indirimbo mu Rwanda iriko irafatisha bimwe bidasanzwe nubwo abanyarwanda batandika kuma rezo sosiyo yabo batavyemera batavyandika kuri mapaje yabo za mbuga zabo ama Instagram yabo ariko indirimbo irikiranyengetera neza irikirafatisha bimwe bidasanzwe kuri no mwanya tuvugana indirimbo ifise views zirenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitanu zirarenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitanu ku rubuga rwa YouTube simvuze rero ama streaming ku ma platform ukuntu bingana niyo mpamvu ndakubwira ati umuntu uri kurankurikirana umuziki w'u Burundi harageze yaho tu supportinga harageze yaho tuushiramwo ingufu nyinshi cyane kubera iki kubera n'abaririmbyi abaririmbyi bashiramwo ingufu nyinshi kandi abaririmbyi bararuha cyane turavye kuri audio umuririmbyi arashobora kurara ijoro ryose ari muri studio ndavuga nk'akarerero turatubona abaririmbyi baba bari update bagerageza kutubwira inkuru zabo nk'aba dramati kuri Facebook yiwe uzosanga ariko arashira kuri Facebook ajya kuri story ya Facebook ugasanga saa 9 z'ijoro ari muri studio ariko arakora bararuha cyane birabaruhisha rwose kuba bari muri studio sivyo niyo mpamvu ndagusaba umuntu uri kurankurikirana tubandanye dushigikira umuziki aba entrepreneur aba boss batandukanye aba boss urakine aba partenaire urakineza primus urana primus ko iritegura primizike abaririmbyi canke abakunzi canke abantu bafite impano yo kuririmba barakene primizike yuko yokongera amafaranga itanze menshi cyane canke yozana iyindi systeme yo gutumba umuziki w'u Burundi ubadanya uteye imbere cyane ama kampuni amwamwe agize ari mu Burundi abaririmbyi barakeneye ari ama kampuni usanga yamazi ndashobora kuvuga za kinju za shaza izo za shaza n'amasabuni ndibaza twese turayazi mu Burundi abantu turi mu Burundi turazi ko ari sabuni twa shaza n'izindi zitandukanye hari ama pankarte muramura nayo ndi mu gisagara ugasanga ni kampuni kanaka hari ki foto y'umuntu ariko uwo muntu sindamunzi sivyo ugasanga no umuntu from nowhere ari muri kuri pankarte yo mu Burundi sivyo ico kintu naco yinda kine ko tugikosora ku bantu bakunda umuziki w'u Burundi sivyo nimba twebwe abamenyesha makuru tuja ngaha tukavuga tugafata mikro tuvuga amakuru y'umuziki w'u Burundi tuba dukeneye namwe rero abantu mu muri ko murakurikirana uno muziki canke abagwiza tunga canke abantu bari mu maleta abantu bari mu buyobozi bw'igihugu ndashobora gutanga karorero ba aba ministre batandukanye ndashobora gutanga karorero nka maire de la ville ya gisagara cha Bujumbura umu maire de la ville wacu dukunda cyane arashobora kuvuga ati ndakene uno munsi yuko Big Fizzo na Satsbi kuko turabona umwigeme umwe hariya mu muziki nyene ariko arabikora neza na Natasha tutibagiye na Munawarda kuko Munawarda nawe nyene ni ishugwe Munawarda na gashugwe kameze ukuntu ugashiza ahantu hari abantu usanga gasa neza. You know, share up to Munawarda. Urumva na Munawarda akabahamagara akabicarika intebe bakicara bagasangira dine. Maire de la ville ifoto zigasohoka ugasanga ni ibintu biryoshye aba promoter ba Simbizi ba Edison bakaronka amafoto mashasha bakaronka nyine bagume batanga izindi nkuru nyinshi ziryoshye birakenewe kugira turatubona la fois passée twarabonye ifoto ya sirikiye cyane B-Face ari kumwe n'umukuru w'igihugu iga foto warayibonye umuntu uri kurankurikirana yarasirikiye cyane twarabonye ifoto y'umwe bamenyesha makuru wo ku radio akora no kuri YouTube onawe se uwundi bamwitande bamwita Tech Five umukubito yarakoze ikiganiro uri kumwe na president w'igihugu cy'u Burundi urumva iga ni honor rero ndiko ndasaba ikintu nk'ico gusaba amakampuni amwamwe gushigikira umuziki w'u Burundi nuko nabonye no mu bihugu bitandukanye ariko bagira za Tanzania ugasanga ba Diamond bariko barafashwa cyane n'amakampuni ugasanga ndavuga nka Canal Plus Star Time ugasanga tuko turabona amafoto hariko ba Big Fizzo kuma pancarte tukabona amafoto hariko ba Satbi ba Belly Nice Madame wa Satbi kuri pancarte ba Wiz Design kuma pancarte Wiz Design iruka kuronka deal muri Cool Up biraryoshye cyane biraryoshye kubona umuziki w'Burundi uri kurakundwa kandi abaririmbyi bariko barizegwa ikinyobwa Cool Up kiri international chamaze kwemera gukorana na Wiz Design niyo mpamvu tubona amafoto amwamwe Wiz Design afise Cool Up ibiganiro byose asigaye akora ku TV online ni ibiganiro usanga afise Cool Up mu maboko aho ariko ra branding biba biryoshye cyane rero nagomba nsabe za Coca-Cola amafana hajya kuri kioske bashira baririmbyi aya mantu zenya ama hotel atandukanye asinye ama contrat n'abaririmbyi usanga biryoshye cyane rero biratuma n'abaririmbyi biyumva ijunja n'ijambo sibyo none hari indi nkuru iri kiravugwa cyane iyo ndirimbo nariko ndababwira indirimbo yande indirimbo ya Monia Flair ari kumwe na Big Fizzo ni indirimbo iri kiravugisha abantu benshi cyane tubiravye ariko rero tumaze tugaruke dusubire tujye kuri video ya ndirimbo tuzarashika kuri video naho twibukanye ingene umuziki uhora ubarusha twibukanye ingene umuziki uruhisha abaririmbyi bari muri studio mwarabonye yuko Monia Flair yakoranye na Big Fizzo mwijoro muri studio baraye barakora nubwo haje dusakusaku ngo Monia Flair kuja gukora na indirimbo mwijoro na Big Fizzo audio ngo none vyarangiye gute ngo vyaheze gute utwo tujambo ntituba dukenewe kandi arabo usanga biba bitabaraba mwebwe ifoke mwumva indirimbo gusa mushaka kumenya bya Monia Flair na Big Fizzo bari muri studio ijoro ngo bari ko bakora iki mwebwe birabaraba icyo bakoze yari indirimbo kandi yo ndirimbo mwarayumvise none kubera iki tutobashigikira ni kubera iki utogira share indirimbo ifise like kuri YouTube zirenga ibihu igihumbi n'amajana 8 like abantu bakunze yo ndirimbo ndamubwira Timoni ya Flair vraiment igikogo wakoze ni cyiza cyarashikiriye abarundi byari bimeze neza indirimbo iraryoshe indirimbo igiziki iraryoshe aho nyene baso indirimbo haci hazundi muri rimvyi yitwa B-Face umuririmbyi yitwa B-Face nawe numuririmbyi neza na neza umuririmbyi yitwa B-Face on the floor numuririmbyi neza na neza yaso indirimbo ari kumwe nande na Double J iyo ndirimbo buryo bayisohoye ama Paris wanje ntivyanezereye sivyo kuko buri muntu asase droit ama Paris wanje capitaine sinanezere no kubona iyo ndirimbo yasohotse muri burya buryo dukurikirane kandi twumvikane neza imbere yuko wandika commentaire sivyo iyo ndirimbo ni indirimbo imeze neza audio imeze neza ariko uburyo bayisohoye bari kurindira Monia Flair na Big Fizzo bakamanza bakaruhuka indirimbo yabo igashika mu mitwe y'abantu ireke kugwana ni indirimbo ya Double J ireke kugwana ni indirimbo ya B-Face ari kumwe na Double J niyo mpamvu ino ndirimbo ya B-Face ari kumwe na Double J ya kubise swata bari kurindira indirimbo yitwa Fiona bari kurindira Faible ikarengana bakaca bayisora nk'inyuma y'amezi abiri ni nkuko ubona Diamond areka uno munsi ngo ntuzenya nawe ngo Konde Boy nawe ngo ashyare kurejo urumva baba ariko baravurugana niyo mpamvu bahora barindirana sometime rero iyo turi ngaha anye cyangwa tiko turagerageza gutanga ku bintu biriko biravugwa hijya nino mu muziki canke mu bindi bintu bitandukanye niyo mpamvu kenshi ndakunda kuvuga rino zina nka narisubiramwo iyo mvuze ati ngo umuririmbyi nka dramati bamuruhurire bamuhe umwanya wo kuruhuka nuko mbona akiri young cyangwa ndakubwiye ati Satbi igihe kiriko kiramujana nivyo amaze gukora indirimbo nyinshi cyane amaze gukora hiti yaraserukiye Burundi cyane yarakoze indirimbo zakunzwe uravye nk'indirimbo afise indirimbo zirenga ijana sivyo indirimbo nyinshi amaze gukora hiti nyinshi ni nka Big Fizzo amaze gukora indirimbo nyinshi cyane ariko aracyari muri game rero uyu dramati Wiz Designer linoji aba anyibaji bafite amarasa shushe yo gukora ibintu biri kugihe canke biri kumwanya ugezweho bajanye na generation uravye generation dufise ubu ni generation ikeneye umuziki ushushe generation dufise ubu ni generation ishushe cyane irimo amaraso ashushe niyo mpamvu ubona nabamenyesha makuru bahindutse kera twe dufise ama television online za Wakalai TV za Bujahi TV urabona yuko byagiye birahinduka ubunye hariho ba captain ubunye hariho ba star boy ubunye hariho abantu bashashe baguma bazi kandi bazanana na vibe zitandukanye umuziki wa Burundi uri kugwego rukomeye cyane gushika abanyarwanda muri no mwanya bamaze kubona yuko marché yabo iri ngaha mu Burundi rero natwe dutegerezwa kugira iki dutegerezwa kugira strategy yo kwemeza bari abantu barafise imbuga zabo bakoreramo ama concert barafise za arena n'izindi zitandukanye ariko natwe mu Burundi wacu turafise imbuga nyinshi turafise za efi nyakabiga zijya zose zirakira baririmbyi kandi bagakubita Stade y'u Burundi rikirubakwa ni stade nziza cyane amatwa nsumira hajya muri stade tuzohakoreramo n'ibiteramo none uwumva tubuziki habuze rero babanyamitahe gushiramo imitahe mu baririmbyi kugira ngo bakore ama clip akomeye baduge baje hanze bagende za Zanzibar bagiye gukora ama video urazi ngene biryoshe aba ba Big Fizzo bama muri France Big Fizzo ukoze video uri muri France bitwaye iki Umurondere daju hariya mu Bufaransa ego biragoye basi murondere na Koffi Olomide muri no mwanya Big Fizzo no muririmbyi indirimbo ya Monia Flair ari kumwe na Big Fizzo sinayanse sivyo ariko ari ibintu bimwe bimwe twebwe abarundi canke abaririmbyi b'abarundi bakwiye gushira mu imitahe none nka Big Fizzo amurondeye Koffi Olomide ikibi kiri he bagasohora indirimbo ni ibintu byiza ni ibintu byoryohera umuziki ego bisaba umutahe ariko uwo mutahe urarondego aha mu Rwanda ni hafi cyane abaririmbyi bo mu Rwanda bakoranye natwe nibo bunguka cyane gusumba twebwe ahubwo twebwe dusohoke Big Fizzo hageze aho utangura gusohoka uje kuririmba indirimbo hanze uje muri Kenya uje mu ngaho onye muri Congo mu Rwanda ni hafi cyane uduge za Australia usora indirimbo zikaze abantu baryohegwe nicyo kintu gikenewe muri no mwanya dramati aheruka kujya mu Buganda gusora indirimbo ariko arashiramo inoti ariko arinvestisa mu muziki wiwe kugira ngo akore ibintu byiza cyane kandi bikuze gose niyo mpamvu rero abaririmbyi nka Satsby Satsby arakinewa ma collab genda ukorane na warakoze collab na Otile Brown that is good genda ukorane collab na ba Rayvan ba Konde Boy rabingine Konde Boy aja gukorana na ba Barna Boy Barna Boy n'umuririmbyi akomeye cyane ku rwego rwo muri Afrika ariko umuririmbyi nka Harmonize ariyima akajya gukora collab na Barna Boy ariko Satsby ukeneye ngo bakuri miliyoni 10 muri show imwe nta collab ufise n'umu Nigeria Genda mukure ni collab na ba Nigeria. Big Fizzo sohora collab na ba Nigeria. Ba Monia Flair, Monia Flair kiwe gukora na indirimbo na ba Alvin Smith. Monia Flair akora akwiye gukora na indirimbo na ba Wiz Designer. Saba aririmbyi bato barakuze nabo nyine ariko kugwego bagezeko. Kuko umuziki ni generation. Agakora na indirimbo na ba Dramati, Monia Flair na Dramati yogira vibe. Monia Flair na n'uyu ntuzenya na Muna Warda barakoze indirimbo yaragize vibe ajya n'ama generation yabo harakenewe indirimbo rero Wiz Designer ari kumwe na Monia Flair biraryoshe rero Big Fizzo kubita mahiti wewe urugwego ruruta izindi nzego mu Burundi ibintu byo kuzura kurana n'abarundi biwacu nyene wewe urarenze Ivale rero tuguha twibwe abamenyesha makuru kapiteni nkajya kuri micro nkavuga ati Big Fizzo urarenze kora mahiti rero n'abanyameri kusimbe hari ugende ukusohoke igihugu sohoka Burundi ugende hanze ukora mahiti aba bapeti bari mu Burundi bapambane ba diwani biruke mu gihugu bamanzi bacakaze kwanze Burundi bashinga imizi ariko we warashinze imizi mu Burundi n'u Rwanda sohoka. Satbi warashinze imizi mu Burundi n'u Rwanda sohoka. Reka turangirize nganda kubwira ati wewe ukunda umuziki w'u Burundi, wewe wamukubona zino video, gira subscribe ugire like kuri ino video, sivyo? Kandi wongere ushigikire umuziki w'u Burundi ugere kure. Ntiwemere umunyamahanga adusamburira mu muziki wacu w'u Burundi. Hageze aho tuhagarikira, kapiteni nahagaze, niyo mpamvu tukunda gukora ibiganiro byinshi kugira ngo nshigikire umuziki w'u Burundi. Nicare ngahantu heza cyane hameze neza, igisagara cyacu kiratuje gisa neza, amahoro ni yose mu gihugu.